markii kugu horeysa deynta ciwaankaani subscribe soo dhex aadoo message share gareeyay.